tse le dintwentse kholo o re lwanetse le di rentse khopo ka nnete Jesu yena wa tshepa hala o re ntshitse le lerabeng la lefu mamen a keke a re latlha le go re lebala o tshepagetse le mo rona re mo sitelang Jesu morata fita wa leloko la Juda mo emedi ya hola ki Jesu. Let me say the chorus again. A keke a re lahla le go re lebala o tshepagetse le mo rona re mo sitelang Jesu morata fita wa leloko la Juda moemedi ya motle ke Jesu. Second verse. O re lwanetse le dintwentse bohloko o re fetisitse lerabeng la lefu o re hloletse le kgenkgahading tse maatla moya wa hae o keke wa re lebala chorus a keke a re lahla le go re lebala o tshepagetse le mo rona re mo sitela Jesu morata fita wa leloko la Juda moemedi ya hola ki Jesu moemedi moemedi ya motle ki Jesu mohlodi ka sefapano moemedi ya hola ki Jesu moemedi 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 ya motle. Listen to this. Jesu ke karabo ya matatana hape ke mohlodi wa dintwa le meleko. Jesu ke karabo ya matatana isatso. I found the brother who sang the song on Facebook. Come on. Oh,
Peace and soul.